Molweni ndiyanamkela kulomboniso ulandelayo. Kulomboniso ulandelayo siza kuthetha ngeequations. Sizawunikwa umzekelo apho kuzofuneka sisombulule iequations. Ndifuna nje ngoku xa sisenza lo mzekelo ucinge ngezinto besike sathetha ngazo ngokube siqala ukwenza ialgebra. Nanku umzekelo siwunikiwe. Kuthiwa masisombulule sifune ux no y. Sinikwe ezi equations zimbini. I-equation yokuqala ithi u-x xa edityaniswe no-y ababini ulingana no-6. Esibini equation ithi o-x abani ususe o-y ababini bayalingana no-14. Loo nto ke ngoku ithetha ukuba kufuneka sikhethe indlela esizawuthi ke ngoku simfumane ngayo u-x no-y. Kumbula ke xa kuthiwa masisombulule i-equations okanye kusithiwa masikhangele u-x no-y. Sikhangela inani elimele u-x nenani elimele u-y. Kumbula kaloku u-x no-y zimpawu nje ezimele amanani athile. Thina ke ngokumsebenzi wethu ukuba sikhangele ukuba la manani amelwe ngu-x no-y ngawaphi na. Ndifuna ke sisebenzise enye indlela besike sathetha ngayo kwimiboniso edluleyo ekuthiwa ngelasemzini i-elimination method. Leyo ithetha ukuba siyasusa into ukuze sifumane isisombululo. Equations ezi kufuneka zihlabane ukuze sithi ke ngoku sifumane isisombululo. Ndifuna uyicingisise ke le nto kwaye uyiqonde ukuba xa sisenza le nto akukho nto ingako siyenzayo. Koko nje siyadibanisa equations kodwa zona zawuhlala zilingana. Uyakhumbula besithethile kwi-algebra uba into yenza ngasekhohlo uyayenza nasekunene. Loo nto ke yile siza kuyenza xa sisebenzisa le ndlela yokusombulula i-equations apho ke ngoku siza kususa kwaye zihlabane nee-equations zethu. Ndifuna uyazi into yokubana into esiyenzayo apha nje ilula kukuba nje sithathe i-equation lokuqala sidibanise nale esibini. Zizawuthi ke ngokwenze njalo zihlabane kubonakale ke ngoku sifumana iphawu olunye ekugqibeleni u-x. Simfumane sawugqiba ufumane x sitsho sikhangele ke ngoku no-y okanye siqale sifumane u-y sitsho ke ngoku sihambe siyokhangela u-x. Le nto kufuneka uyicingisise kakuhle kuba ayiyonto inzima kwaphela koko kufuneka uyicinge nje kakuhle ukuba uthatha le equation yokuqala uyayidibanisa nale esibini. Masithi ke sike siyenze le nto ukuze uyiqonde. Kwaye ndifuna i-equation uyijonge uba i-equation ixelela ntoni na. Ezi equations ezi sixelela ukuba u-4x ususe u-2y uyalingana no-14. Into ethetha uba u-14 no-4x minus 2y yinto enye. Masiye ke ngoku sidibanise i-equation zethu. Uba sidibanisa u-x no-x abani sifumana u-x abahlanu ngoko ke ngu-5x. Uba sidibanisa sithatha u-2y sisuse omnye u-2y akusiyeshiyeki into ngoko ke sawushiya kunjeya. Silinganise ke ngoku siye ngapha ngasekunene. Isithandathu sisidibanise no-14 ngu-20 lowo sibe ngosishiyeka no-5x olingana no-20. Masithi ke ngoku sahlule ngesihlanu macala ukuze kaloku sofumana u-x eyona nto siyifunayo. Sifumane u-x wethu esisine kuba kaloku u-20 xa umhlula kahlanu ufumana isine u-4. Masithi ke ngoku sithathe lesi sombulo sifumeneyo uba u-x uyalingana no-4 siyosifaka phaa kulaa equation yokuqala. Sithi ke ngoku x endaweni ka-x sibe ku-4 ngoko kizawuba ngu-4 simdibanise no-2y alingane no-6. Masithi ke sisuse u-4 macala into yenza ngasekhohlo funeka uyenze nangase kunene. Sishiyeke ngoku no-2y olingana no-2 sohlule ke ngo-2 macala sishiyeke no-y olingana no-1 ngoko ke sisifumene isombululo sethu u-x ngu-4 u-y ngu-1. Into ethetha uba u-x umele u-4 no-y umele u-y 1 umele u-y. Masithi ke ngoku siyibone siba yinyani nale nto ngoba sithathe la manani usefumaneyo siwabeke endaweni ka-x nasendaweni ka-y sibone uba kophuma u-6 nyani na. Uba sithala la equation yokuqala kwindawo ka-x sibeke u-4 simdibanise no-2 endaweni ka-y sibeke u-1 nyani ke uyalingana no-6 ngoba kaloku u-4 uba umdibanisa no-2 u-2 xa phindaphinde kanye kwangu-2 into thetha uba u-4 ke ngoku xa umdibanisa no-2 nyani ngu-6. Singathatha ne-equation yesibini siphinde sijonge uba kuzawuphuma into elungileyo na. U-4 mphindaphinde kane ususe u-2 ophindaphinde kanye nyani ke ngu-14 uyayibona ke ngokuba lento ayinabunzima into efunekayo kuba uqonde uba le siyenza njani nale ndlela yokususa neyokuhlaba equations kube sifuna sifumane isisombululo.